Kōrero tia tonu tia te tūranga o te tūmuaki o te rōpū reipa, ara o Phil Goff. Ko Mita Ririnui te tuatahi o ngā māngai o reipa ki te whakahē I te noho tonu mai a Goff, hei kai arahi I te rōpū. He ai kia Ririnui kā re te iwi Māori I te rata ki a Goff me āna kaupapa.
I think we've got some very good members in our Māori caucus.
Toko whitu ngā mema Māori o te rōpū reipa, he ai kia Mita Ririnui, e whakai ana rātou katoa. Me heke iho a Phil Goff.
Ko ngā ka ingoa kua puta, o tetahi e te tuatahi, te ingoa kua puta, ako Shane Jones tērā.
No, that's not true, and you can talk to our Māori spokesperson on that.
Well, actually, Mita Ririnui says that the time has come for a Māori leader.
Mita's saying that he'd like to see a Māori leader for the future.
I tāku mohio karakau he tangata kārita whakae.
Kei te māro hi tarari te tū a Ririnui, kāre te Māori I te rata ki a Goff. Ko te mate kē hei tāna, mā te tautoko Māori e hoki atu anō ai a reipa, hei kāwanatanga.
Ko a mātou tino raruraru, a mewa Māori o reipa, ka ngaro atu wetahi o mātou.
And I'm confident that we will secure a large percentage of the Māori vote. Well, if there's a Labour Prime Minister, I don't think it'll be an issue. Okay, thank you very much.
Nā whai anō te kōrero a Ririnui, me Māori te tūmuaki hou.
Engari, ki te kōre a Shane, e tū, e tino hihana ki atu, māwai kē.
Kei te puta a Mita Ririnui te wharepāre mata, te rā pea ka ea tōna wawata a muri o te kōwhiringa pōti o te motu. Ngā hui a Wade, te karere.